kiasi usafiri wangu wasalama hunifikisha dewe shido fabulati mamineli nobody like we shidesu penda maswaga na pozi haya anavoflo kimombo na kiseka kabisa ndo anakamanya sijeni hata nilie.